Nesanyo osobola okufumba ne mujjawo?
Sisobola. Sisobola, however, no mwami yakingamba tali nteekako mujja wange.
Wow.
Sisobola, your reality.